David basi niki ikintu usaba a Casey n'uwo mwanya uwo musaba ndaziko iki kiganiro azokira abagenzo mu harinki basi ikintu uwo musaba bigukunze
agomba ndamusabe ati kujya twatanguranye byiza nibaza yuko tworangiza neza nibaza yuko yoyima vraiment ndakimusabye abona yo yimpa abipublie cyangwa yime kuba konte ifise
basi waramubwiye ati ngumye ngaha tukabandanya byogenda gute donc ashaka mubandanije iyo konte woyigumana
nayo mpahubwo tubandanye donc ni vyamye nyene nzoherera uko nimba babona hari ndirimbo yonje isubiye guposte hajye boni baza yuko sinzi ko yoba yimpaye nako kuyimpa navyo nibaza
ati yafata zirya zindi disikaye mwakoranye zose agashira ko naho akavuga na kava byose agakoresha divine
no cyanda mwitwarira
Isaac TV. Oh.
Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Comme je disais, Isaac TV. Oh, moi, les héros, c'est mon nom. Mais écoutez, mon métier, c'est déjà dans Shimana Chane. Ya, non, moi, sinon, vous gars, mon ami, il dit, ce qui m'a coquine, écho, ni tu vois, il faisait mon chaka, il dit, tu vois, du chaka, mon mini tout. Mugabo uno musi don numva mbabaye cyane ukagwanza mbanze ndamutse umuntu turi kumwe yongera abibwire abatamuzi bamumenye ni sawa
nawe ni sawa
komeze neza
reko ndakomeye
yaramutse abakunzi ba Isaac TV yongera bibwire
ndabaramukije cyane ni Divin Mr Double Jan ubwo beshi baje ngo ni Double Jan bimva Double Jan ariko ni Divin gari title y'indirimbo tu nuko no bibuze
kuba ko wafashe ijya ndirimbo sinzi ngo ndavuga wafashe ijya ndirimbo Jean en fait wamenga nkiyo utaza kwivuga nk'izina ntugira ikintu nakim wamenga uri Double J na histoire yose menga nta hajya mu kuyandika nta kintu nakubwira nta kintu mwavuga
ariko je none uri siri ko none je narasohoye indirimbo turirasohoka tu nta kintu twavuganye yambwiye ati uhaje gusa
oya nuko ibintu wavuze ni le situation yaciyemo
bon nibaza
ngo kuri stage ukantuka ibyo ni ibintu byabaye
n'ese bisanzwe muri rebo siko bimeze keshi muri rebo umuntu agutwara arashobora no kuri stage yo gukurayo ni ibintu bisanzwe
tazanye ibyo ntunze yahuye nabyo dufata nk'ibyo nkivyo MB data yahuye navyo uzananye n'ibya DJ
navyo nyene usanga biri muri studio nawe ariko je nibaza yuko ntanditse nisunga baryo jewe nandika ku bintu mba mbona biba ntusinga haho nyene donc umuntu agutwara utegezwa kumwuba arashobora gukura kuri stage nyene akubwira ati ingo babanze bandi hamahera
yarakubwiye ati vraiment nyimba mutaye mwavugane turankoze ku mutima urankoze ku
Inde. Tu jeni twavuganye amajambo maremare yambwiye ati kuhaje gusa ndavuga ati merci. Na kindi.
Idufise wisanzwe ufise nk'irya Double J cyangwa niho wabihisemo kurigira.
Ndakubanze ijwi ufise hari uwo wasanze musa.
Oya hari abantu batravaye ugasanga nk'ubu je ndiko
wagisanzemo umugabo nawe. Wagisanzemo
oya urashaka kuba waratravaye ariko ugasanga cyangwa nuko nyene nkundi ashaka kuvuga ati reka ntravaye kwa ntunze ya kumurinzi kanaka cyangwa murinzi kazi ugasanga ni mana neza na neza nta difference wogira cyangwa ugasanga ni ibyo nyene wabyisanzemo
bo je nibaza yuko umuntu wese afisenge na meze iyo uri kuraririmba ntutravaye kumuririmbyi umwe travaya kubaririnzwe ari bo bose kuko ajya gutravaya sikuje hari yangu ko minduro ngugira iki gutravaya ni kujya uzuraririmba indirimbo y'umuntu wari wese yakuryoheye donc nimba ari kana kanjyoheye nujya ndiko ndarimba indirimbo zawe cemba ndiko ndatravaya yego
okay uri umwe mu baririnzwe navuga bagiye babaye recruté muri Wakali Code Wakali Code abatayizi ni waka company harimo Wakali TV tudi ko hacimwe abajournaliste benshi kandi benshi bakagenda banidoga yuko amahera yabo yaheraniwe nawe nta hajye warumaze igihe kingana gute
oh ni nk'umwaka umwe
umwaka umwe ariko ubu tuvugana tukaba tuzi yuko utakibarizwa muri Wakali Code byagenze gute kweki wavuyeyo mwami ufitaniye amasezerano amenze gute
bon nibaza yuko ikintu abantu botahura umuntu amuntu ashobora kuvuga amasezerano ariko novuga yuko gushika muri kino gihabwa ata amasezerano nari mfise Instagram, page, Facebook, et vous avez vu.
Mugabo, c'est naour. Non, écoute, nous sommes en train de nous
faire des choses. Bon, là,
c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que ni kubera ko bimukundiye kwa bikora ni hazohogera igihe akavuga ati sinda kuzi none wanzi imana kugira uvuga ati aravumwe umuntu yizigira umwana umuntu weza ko yari kijuju
ni atali donc bon je ikino vuga umuntu wese akora ikino gira hagira icashikako ariko jewe kuba konte ifis
basi waramubwiye ati ngumye ngaha tukabandanya byogenda gute donc ashaka mubandanije iyo konti wo yigumana
nayo mpa ubwo tubandanye donc ni vya mindi nyene nzoherera uko
iwiwe uri so nko gusohora indirimbo haba music haba audio na video uri so uko ari support yiwe canke niwe wisopa
boni bazayo ko ivyo nyari support yewe vraiment sino mubeshera yari support yiwe ariko tuna support yanje birimo gukona jemba naririmbye none yobikora ntahari ndikunda urabizi
guys basa nkuri iyo ufashije umuntu umufashe kugira ngo atere imbere kugira ngo ejo azovuga ati uramaze kubona nk'ubu dufate nka Messi ari mu kibuga wana ko abantu baguma bavuga eh Messi
uramupira wewe
eh urumva ariko umuntu umukocha yamutojeje umu entraîneur yamutojeje akuma vuga tiens wow nibikana akore wose aseruka kuri terre aguma gusa yiyumva kandi rero iyo ufashije umuntu baje mufashe hama wirenganire ntacu bitwaye niya gushimira zo gushimira atagushimiye arengane none uri sure yuko abantu kujya nyene bazogutahura nkuko bari bagutaye irya mbere batazovuga ko ari showbiz
kwa showbiz kuba navuyeyo
eh
ndabihara shase nibaza ko ibintu birambako nta nari mu vraiment kuko we none wo kreya showbiz ugacukira na YouTube shasha nimwumva hari gikorwa nsubiye gukorera iwiwe niho mwoca muvuga ati bwa bundi bwa rube bo simvuze ko urazi mu buzima busanzwe tushobora guhurira na kanaka siko ariko nibaza yuko pour le moment si showbiz si bez si iki none abantu bazoca babibona vraiment
none nkubu ama
bez ndakora
uvuga ati jewe konte ibyo bintu ariko aravuga nta kintu nakimwe nzi konte iri mu minwe yiwe ntambyoge
oh yo
utaye kuramubeshera ni gike
bon uraziye kuri channel yanje ya YouTube abantu baravye indirimbo yiwanje bari benshi bivanye n'ingene jewe ngana iki bari benshi we no have your account kugira nka ebez canke no have account nkaza kubesha ku ma TV online kugira bive mu iki mpebe konti ivyo ntibishobora kubaho nimba wabona hari indirimbo yanje isubiye gupost hake boni baza yuko sinzi ko yoba yayimpaye nako kuyimpa navyo nibaza
ati yafata zirya zindi disikaye mwakoranye zose agashira ko naho akavuga na kava byose agakoresha divine
noca ndamwitwarira noca ndamwitwarira
umwitwarira
none amasezerano ari kugira afata indirimbo naririmbye azishireko
ahubwo nawe azovuga ati je ubu turi kumwe ivyo bindi yuko twatangukanye je ntabyo nzi
turi kumwe atari yondi erega abantu barumva ingene nari ingene ndirimba eske none izo ndirimba zishize ko mu gihe tutakiri kumwe none wumva ko barukundengera
kare donc bavuga ati nyimba hari n'abantu bagezwe ubutungane bako bararaba bakazona indirimbo hariya azoba wa uzoba wa rengo
nibaze yuko account yonje ya YouTube ni Divine Official mugabiga ni Divine gusa bigani yahorari Divine ariko ubu ni Divine Official
biba biratandukanye
kandi nikizobibereka bongera soho indirimbo shasha iyo ndirimbo shasha account bazoyibonako bazoci bamenya yuko ari account yiwanje donc bazoci bamwe bakurikira nyene iri ko ndirimbo shasha niyo mpamvu ngandaba ikindi gikorwa gishasha kugira ngo YouTube yiwanje ireke gusa nigahura
ego Divine bas niki ikintu usaba akesi n'uwo mwanya uwo musaba ndazi ko iki kiganiro yazokiraje nzo muhari nk'ibasi ikintu uwo musaba bikunze
bon je ne baza yuko ntitwigeze tubana nabi twabanye neza vraiment
nigeze mu buriri ndero
bon sinigeze ndamburira ndero nawe nyine bikubwira ariko agomba ndamusabe ati kujya twatanguranye byiza nibaza yuko tworangiza neza account yanje ya YouTube nibaza yuko yoyima vraiment ndakimusavye abona yo yimpa abipublie canka yime hama mbone kubwira nsubire ku ma TV online nyene ndababwira ati bo vya ki mu buryo vyatunganye YouTube yanje na irose ibintu bigiyogenda neza kuko na yande ho vraiment ntagwaho tu ni twapfuye ibintu vya contrat naho urumva contrat sinzi gituma batayihaye umuntu ariko nibaza yuko iyo channel yanje ya YouTube Natari na urabyo.
Sanga wari wa mutembeje. Ikindi naco nk'ubuyoca gusaba ati bon, ko account kuyiguha ntacho bintwaye. Ariko nanje uburyo nagukoresheje ko uje ubunsubiza.
Urisi none nawe ko atabwa bayaronse bivuye kuri jewe.
Ni wowe. Ubu yari maze kuba deja monetize.
Tureke no kuba monetize. Donc muri musique hari ibintu byinshi bitandukanye. Nturonka amahera kubera YouTube gusa. Aya
nuronka mahera kubera YouTube ariko mugabo hari amakose waba warumaze kugira menshi cyane
bo nibaza yuko umuririmbyi sivyo gusa baraba urazigya konti avuze ati reka ndayigurishe uraza amahera bomo canke donc ari nk'umuntu avuze ati dukorane collabo kanaka wibaza yuko nk'ubu deja je ndafise collabo ndi kumwe na n'umunyarwanda
kandi aho hose bamuhaye
mayi nyarwanda kandi azwi yakomeye
izo zagiye mwene umviriza izo onyi izo ziragiye
sikuvuga uko donc iyo korabona nawe baza ko ikigenda uko nyene aca tuyikora kwa gusa kunuko nuko nuko ntibibavyo ntibikunda ariko nuko iyo korabo wayikoze tu ariko uyo muntu twakoranye korabo naramaze kumuinforma ko ntakiriyo
donc
ni hagiye cyazoka ego none wumva umuziki uva muri YouTube gusa amahera ava muri YouTube gusa
basha sinzi numva sinzi mumba barire numuse murazi nkunda kuvuga nkunda gutwenga iko no musi si sikirenga
yatari sana
none ndakubaze bon ubona abantu ndazi winjiye mu mwaka winjiyemo havuye batandukanye n'abantu benshi kandi uri kurabibona batandukanye na Nice sky batandukana na bawe n'abantu benshi none ntiwabona ati je kumbure nanje bizohava bihindukira
bo nibaza yuko je mu kwinjira sininjira ndababaye ako jewe ninjira nda ibintu byiwanje eske ibintu byiwanje bizotungana hage ntibazi baguhende ngo hage hari yimbwa ngo cyutinye injira urabe kwiriyo hage usanga baguhenze kandi abajya bavuye singoma ngo na jewe cimvaye donc je ninjiye mboni nzira ziwanje bo hari hageze yuko ndamubwira ati dushitse bya bindi tu ivyo dupfuye
umugabo usanze wihenze ko kuri kaizo mwagi
oya sinihenze ahubwo natomboye vraiment
Jean ukuvuze ngo nabandi nyimba bandi bavayo je sinzo
urumva bavuga ati iyo menya n'umuzungu yaramunaniye
si jamais si bon wihangane so ni champion no twarida wihangane hama kandi vraiment ntuzose kwitera umwana w'umuntu
bo nico kintu
nzo subire kwizera umwana w'umuntu twese turahemuka kandi twese turahemukiko
so nibaza yuko gikuru nuko abafansi banzi kandi bambonye kuno kuno ku imyitwarire yiwanje bo no basaba kubandanya bankurikirana gusa byishi biri mu nyuma ndafite n'indirimbo yanje shasha kutambaza indirimbo yanje shasha kandi fise na video
ifise na video wari wakoreye hariya nyende
yego none simvuye ega nta misi myinshi irahaca
iri kuri account shasha yawe canke
zose vraiment ariko dive in official niyo wirabako
akapera no
yeah I really wanna know who my rule why did you create your love hama gumumwana mwiza mwana tuma jindira mashuri nimba ni wutuma ndirimba nibaza aho gakuriye vraiment
okay, ni byanga gose zoduka nta kibazo.
Oya je sinzoduka.
Nanyene.
Nanyene. Naje kugambana nanyene.
Usiye ndimba nari numengira te kigongo kuri.
Oya, yo deja nari ndimbiye umukobwa. Heko, kandi urumva nyene utegezwa kumwereka yuko umwitayo.
Usiye munyene feelings.
Yeah.
Okay, ni Dive in official kuri YouTube.
Dive in official. Bo Instagram Dive in official page Facebook Dive in official nibaza yuko ahubwo ndabasaba ikintu muze gusiga ko link kandi cyo kina ama TV nari ntahora gikora shira ko nimba mukoranye umuririmbyi shira ko link munsi kugira abantu baturabye bakurikirana ibikorwa byacu
jewe akadifise ni kukuhoje numva ivyo bisaba bijeje sindakwijeje ngo sindakwijeje yuko izo havivako izo havijako canke itazojako
ariko nibaza yuko ari
umugabo atwa uzo monte kiganiro akarabibona arabizi sivyo
sawa sawa
hama nkubu nk'umuntu yo guhanuza ati nkundi muri rimvi ba propose aje muri waka agacaca guhanuza uwo mubwira
oya jeraz kino mubwiye mubwiye ati genda genda apana genda muzabona genda muvugane wenye nabakuze yavuga ati
sport
acha sina eh
ani mwavuga
bo twaravuganya ariko muravugana ibintu bigahinduka
so reka ndagushimire cyane ibyo twaganiye
bo murakoze ndabashimire namwe ame fans bandanye mudushigikira ibikorwa biraje ni byinshi
so abakunzi ba Isaac TV reka ndabashimire ndababwira ko ndabakunda cyane murabizi mwebwe nimwe ba boss bacu guys please follow him mura ibikorwa byiwe Yeah, ntacho bitwaye kugira subscribe, ntacho bitwaye kugira comment. Mu mushigikire ndazi muri abana beze kunzi wa Isaac TV bashigikirana. So kuri micro,
niho ngiye ndabibonere.
So bibone kuri micro mu cha central theater behind camera, Juma Jokes, ciao ciao.
Isaac TV. Oh.